short time, short busy. To enjoy, to furahi, kutunza pia, tunaruksiwa. Karibuni tuendele na show.
Na sasa ni Zainab Hamza.
Zai Kipini?
Yeah, this is time for Kipini.
Binti mwenye sauti yenye thamani ya shilingi milioni 500 za Kitanzania. Enjoy.
Thank you. Thank you.